urukundo n'uburuhukiro mu bantu no mu isi intimba no gususa umutima nibyo byambereye umusaruro
Amahoro n'ibyiringiro byinshi nibyo byawe